na cyane cyane urwaruka barafise inyota idasanzwe yo kuja mu bihugu bya Burayi mugabo bakibagira yuko Imana igomba guhezagira umuntu imuhezagirira aho ari hose igihambaye nuko aba yasohora amaboko kuko bavuga ngo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko
badufatiye Dubai batwagiriza yuko dufise residence ya fo umugabo yitwa Apura yiduhaye
niwo tubwira ido nido ingene mwavuye ngaha mugashika Dubai gushika aho babahagarika mukagaruka i Burundi
twe uwo mugabo Apollo twaravuganye mu bisanzwe jewe kubera ari uwo muri famiye muga ni famiye ya kure kuba nawe numva rero ngo abahanze je nari naramusabye ndamubwira ati urafasha nani ushobore gushika hiyo kubwira ushobore guhiga ubuzima hama mbandanye n'amashuri rero apre muri iki gihe bimwe byo kuja muri service ariko biraba niho yatubaza be n'uyu aratubaza ati mbega ushobora guca muri service bavuga ati oya rero mu nyuma yaho niho yaciye atubwira tumuhe udufoto tubiri twa passport hamwe n'amazina na signature cyo turabimuha cyo gihe twatanze na 2000 dollars umwe wese yatanga 2000 dollars 2000 dollars hama rero mu nyuma acharambira ati ingonga mu cyo bitoki utore ibintu cyandagenda niho yamutwa tujya dukarate batubwiye ngo niyo residence cyandadutahana kubera uyu ari kumuzinda nakiwiwe urumva nijire nari ndagafise ama mu nyuma acatubwira ngo dutware passport aho nyene mu cibitoki turayitwara tuyitwaye rero mu nyuma niho yaciye atubwira ngo tuzane amahera asigaye cya tumuha 7000 dollars tumuhaye 7000 dollars niho rero yaciye atubwira aduha amatike itike y'indege tike imwe iva ngaha gushika muri Kenya n'iyindi tike iva muri Kenya gushika muri Paris hama twese turaza ngaho turagenda tubona ngaho turarenganye no muri Kenya turagenda dushitse rero Dubai niho bace badufata bashaka tubwira yuko dufise residence y'amanyanga atariyo hama bace baratubwira yuko bagira dusubize muri Kenya badusubije muri Kenya naho bace baratugaruka nini
abantu barenga 20 muri ayo mezi atandatu gusa bona nabo twashoboye kumenya bari muri ubwo buryo baduye hanze muri izo nzira mugabo bamaze kugaruka ikibabaje rero nuko mu kugenda baba bikokoye utwo bari bafise twose bakaduhereza abo basuma abo bambuzi ni ku muntu yo bita hanyuma bakagaruka bipfumbereje mwumvise yuko kugira ngo umuntu ashobore kugenda ashike hariya n'imiburi iburi aba yatanze hafi imiliyoni 5,000,000 n'5,000,000 z'amafaranga y'Abanyamerika amadolari y'Abanyamerika muri ivyo rero ikibabaje gusumba ibindi nuko dusanga harimwo abajejwe intwaro hasi ko kugira ngo ipasiporo hariho izindi mpapuro uba waronze abajeje intwaro biri hasi usanga bariko barafasha muri ubwo bugizi bwa nabi tugasangamwo abitwa ngo n'abakozi b'Imana kuko muri aba mwabonye twaberetse hariho ababifashijwemo n'umukozi w'Imana akabikora nk'uri ko arafasha umuyoboke w'ishengero ryiwe hakaba rero n'abandi bagize ubunyoni umwuga akambo rero umuntu yotera kamo gatewe abo bantu ubwa mbere na mbere nuko atari ubwa mbere tubivuga na cyane cyane urwaruka barafise inyota idasanzwe yo kuja mu bihugu bya Burayi mugabo bakibagira yuko Imana igomba guhezagira umuntu imuhezagirira aho ari hose igihambaye nuko aba yasohora amaboko kuko bavuga ngo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko kuko nahagiye ntagiye kwicara cyangwa kuranza agiye gukora ivyo yokora hariya rero nahabiriho Imana yashobora kwamuhezagira iyo nyota tubatera kamo kuyo gabanuka kuko murabona ko iyo bibazazaniye iyo bubiriye ko murabona ko bagingurane zidasanzwe abandi twotera kamo nabonyene twavuze baba abajeje intwaro baba abo banyamashengero canke abo bandi bose bakoresha ubwo busuma ubwo ruyeri ko bucira irarura kuko abazosubira gufatwa muri ubwo buryo bamenye yuko amategeko abategereye umuryango abandi twotera kamo ni cyane cyane abari mu nzego novuga sinovuga mu nzego abari muri ayo mabanga yo gutanga izo mpapuro nabo nyine baravuniwe akagohe bamenye ko akataretse kaba gasima kandi ko ubutungane nabo nyine bubarindiriye tugaca dutera kamo rero n'abandi bose bashobora kubona ko bariko barahendwa muri ubwo buryo canke bamaze no guhendwa mugabo bitarashika ku rwego kuko bava muri iki gihugu hari inzego nibazituye inzego z'intwaro inzego z'inyamiramabi zibegereye kugira ngo babatabare bungire babatabarize hakiri kare nico gituma babahaye iriya nimero yo gutabaza ko yo mu gipolisi cy'u Burundi mu nyamiramabi cy'u Burundi nagomba ndayisubiremwo abo baba batayizi bayimenye ni nimero 413 iri mu nyamiramabi z'u Burundi murakoze.